No one gives you the freedom of worship.
Tewali muntu akuwaddembe lya kusinza.
God, it is your God-given right.
Eryo ddembe lye lyakuweebwa Katonda.